Unduna malimidwe unakazikisa programu ya kutukula ulimi Malawi kulima ndi thandizo lochokera ku mgwirizano mayiko a ku Ulaya lotchedwa European Union ndi cholinga cholimbikisa ulimi wamakono okhazikika. Alima sikuza pa munda za pasavute ndi mtchala mkotakota akuchita ulimi wa nthozi.
Pasavute Farmer Field School inabwera ndi cholinga cha boma ye mndondomeko za boma ibanabwera nazo ku mphonde EPA kudusira ku program ya kulima beta imene amendetsa la evangeli kwa social movement komaso ndi afao bungu imene yapa support Farmer Field School dembera ku VDC ya mphonde menga chituku china chili chose chimabwera kudusira ku VDC nikomene feda kavera msonkhano wonena kuti likhale ndi masukulu amidzi kuti mwina zitha kulandira mauthenga osiyana-siyana. Chocho pasavuti Farmer Field School inabadwa mchaka cha 2019 na anthu okwanira 26 mmene monso mulazi mayi komanso mulazi bambo komanso mulanyamata tonsemu tilimo anthu ophatikizwa okwanira anthu 26 ndiye tidasankhanso CBF cholinga chalo kuti azilipasira mauthenga osiyana-siyana kuti azichoka ku mphonde EPA kena kazoti kuphunzitsa bantu pa sukulu ngati pa Farmer Field School. Tidalandira nthochi zizi pozipo 350 tidakumba mapando okwanira 350 amene alatipasa ndi aevangeli kwa social of Malawi komanso afao na amene alatipasa nthochi zimene 350.
Kodi sukulu ya pasavute inatsata ndondomeko zotani podzala nthochi?
Nthochi zimenezi tinayidzala phando tu phando timadzala 3 mita komanso mzere tu mzere timadzala zimazangazo 3 mita nanga dzenjira ake ndi makula bwanji pa sukulu pano mayenje ali mtundu wiri pali mtundu wina wa 60 cubic meter pali mtundu wina omedilili 1 meter soza kuti mapanda amene mukuwaonawo thochi zimene mukuzoonazo mayenje amene tinakumba nawo fodi andakumba mayenje awiri fodi kuti mafuati semitse ngati pa sukulu kuti anthu akamabwera asakaonazo kuti mayenje iyi ya 60 cm nanga iyi ya 1 meter kodi mthochi zimakhala bwanji ndiye nthochi zizi panopo tili ni munthu wakulu kwambiri kumene zikuonetsa kunena kuti Farmer Field School ya pasavute panopo ikugwira ntchito yotamandika kwambiri.
Alimi asukulu iyi amaonetsesa kuti munda mwa nthochi ndi mosamala bwino ndi chinsisi chotani chimene chimachititsa kuti nthochi zalimiwa zioneka za thanzi.
Munda wathunu mukuonera mukakhala matenda timakumba tikakumba timanyamula nthochi yathuija kukaita yakutali pa 100 meters kuti matenda aja asalowese munda komanso mukakhala chiri mukuonera mundamo timatenga ndithu kupalira muchatinene kuti usosera tikasosera mundamo thumu timakumala lachiwiri lachiwiri nalililonse timagwira muno ntchito ndipo tikaiona matenda omwe amaonekera pa phando nthochi ya matenda imakhala ndi masamba okwini mbala amatalika ndiye timachotsa
pano munda umene mukuonawo tidathira manyowa tidagwisa ntchito manyowa fukatonana kuti nangasera kuti fodi kali minthochi kodi tikathira fedreza fedreza mmathira komanso manyowa mmathirefe kuno kumudzi kwambiri chimene dadalira kwambiri fomalo na anthaka ndiye fe dadalira kwambiri manyowa kuteko pa dzenje limene timakumba ya 60 cm timayikapo peru imodzi kapena kuti 20 lita ya manyowa imene timathira mmene muno mukaiona nthochi iyi pa phando pali nthochi zitatu mwina nthochi 4 chimene timasiyira kuti nthochi zikhale 4 kapena zitatu kuti nthochi izi zikhale za quality komanso nthochi zikhale kuti zikuoneka ndithu ngakhale penanso kumisikeyi kuliku ikakhala kuti anthu akuyithamange fodi nthochi iyi ni yabwino ndiye mukaiona nthochi iyi mizere yathu ni yabwino komanso munda mwathu muno mosamafika kuti mgwirizano panopo kulipo titape mphatso kuti ya tifuna kuti tizichutsana ndiye ife tipasa pano chemba chembayo imene timatenga fu makombs mevi imene timakayika kumene kudza kuti tichikukwitse ana kuti anthu ena akhozo makubwera kumakuno kumunda akapeza masaka sakuno koma ena akutukapita kuchemba milanga akapeza so masakasi abwino.
Alimiwa akupa makwacha kamba ka mitundu yosiyana-siyana ya nthochi zomwe akulima.
Pali mikoko imene timagulitsa mikoko timangotengera ni kukula kwa mkoko kwakuti mkoko kukula bwanji nanga kuchepa bwanji mkoko panopo yambira 35 komanso pali mikoko ine imene tikugwitsa ma 5000 pali mikoko ine imene tikugwitsa ma 6000 mwina tikamayenda munda munomo muli ma mikoko ine yosiyana-siyana ndiye nthochi imene ili pa number 1 pa manthochi zonse zimene zili pano ni nthochi ya mulanji komanso aevangeli kwa social of Malawi anatipasa mitundu 5 ya nthochi ngati pa sukulu ndiye panopo tili ndi halale komanso tili ndi mulanji komaso tili ndi mdogi, komaso tili ndi kambani, tili ndi pamara. Ndipo zonse izi zili pano pa Farmer Field School. Ndituone kuti ntochi imene ingachite bwino ntochi yakiti. Ndingati pa Savuti Farmer Field School idasankha ntochi imodzi imene kuchita bwino kwambiri ndi ntochi yake ndi Mulanje. Chifukwa chani imene idasankhira Mulanje, chifukwa kuti ntochi ya Mulanje, one ndi ntochi imene mapadha ake na akuluakulu komaso makhala mkoko wokulu kwambiri. Komaso ntochi imene sikhala kucha. Imaja mwina ba 6 months ima kawade upasa na jani na kupanga majua ya amba kubereka. Kumasu ntoji mwine ni yokoma kwa mbili. Fodi ntoji ni yokoma, kumasu antu. Akuitama ngefa hodi ni ya kodi, kumasu ni school school. Kukoro bena zuku lirongwe, kakublanda kakakote. Ntoji mwine mwine koso jira kuhu kwa mbili.
Nchala Farmer Field School. Na yonso igulima ntoji mkutakota.
Gula tuli, zina lagi ndi Nchala Farmer Field School. Nipo gula tuli li nayamba in 2020. Pa 17 June. Tinaka komandoji zitinadzala pa 21 pa September pa 28 September 2021. Nipo gulu lathuli lini mamembala 22 as bambo folo as my 18. Kuma pachiyambi chake tinayamba 32. Kuma sipamalephera pa gulu zovuta zina zimakhalapo. Anza twena analephera kutsatira zimenezo. Nipo chiyambi cha gulu lathu chimene tinatiyambitsa kuti tiambe gulu lathu la mchala. Tinasilira kapena tinaona mapindo amene anzathu kaya kupasa vute amene akupeza kumbali ya mbeu ya ntochi. Ndife titasilira gulu limenelo na fesu tinabwera mudzi mwa mvula muno mkukhala pasi mkupanga kilabu imene tinapezeka lero lino tinadzala ntochi izi. Gulu lathuli chinachichonse tinadzipangira tekha. Palibe dona ngakhale munthu wina ngakhale bungwe linalilose limene linatithandiza chilichonse tinadzipangira tekha. Ndalama zimene tinalowesa pa ntochi imene ndi 58,000 imene tinasonkherana kwa ena aliyense 30,000. Mtundu ya ntochi imeneyi tinadzala mitundu iwiri, tinadzala Mulanje komanso tinadzala Zombaledi. Ndipo kukula kwa munda wathu ndi 25x20. Koma wonse ukukula ndi mapota awiri ali pano, koma munda wonse ukukula ndi 2.0. Hectares kukula kwa munda watu. Kwa matina ubola mapulota awili. Kwa hoti ni mozi 20x25. Nina loo swachi mozi mozi.
Pali chembekezo chanji. Pa munda umeneu.
Ifezo mbekezila pa nkani ya munda uu. Nwone kutima siku wakubwela watu. Ufuna kutari ese. Akale nazo zake. Osa bikira zapa guri yae. Kumangati pa munda wake. Akale ndi zake. Kutiti zima tizipe zama pendu ena.
Ndrama imene izi pezeka. Uchokila mene mumu. Yesi sana wote kasi gula kauti zikaika kupanga. Kumaso kuchoka yapo. Tindu imene zituruka mene munga diwana yao. Yesi sana wetu wina yesa kare nao kumokuwa kumina chaka zari.
Alima ntoji aubeza pindu.
Ntoji umati mkata. Time mbeza kuti tipeze masagas. Nifu ngade basa vude Farmer Field School. Tidamba kupeza masagas. Ita zara tinabeza masagas. Ndiye masagasi tidamba kukulita. After masagasi panobo tirindi zipato. Ndiye ngati pa Savuti Farmer Field School tili ndi mapindo amene mwina kuchokera ku masakasi komaso kuchokera ku zipatso zimene zili mundazi zonena kuti tapha makwacha pano chimene taphera makwacha onena kuti ntochi kuno kwathu kunkhotakota ndife anthu oyambiri ndife anthu oyamba kuti tikhale ndi ntochi zifukwa kalero zidali ku ntochi koma chifanira kuti zidafa chifukwa cha matenda achisaka komaso ndi matenda ena amene amathu amasokoneza nkhani okhudzani ntochi. Ndife daona kuti no tifalitse ntochi izizo kuti kuno kwathu zidani zifale panopo most ola 2.5 million imene ife tayipanga pano chokera ku masakasi komaso ku miko kumeti kugulitsa fuka sakasi pakali pano poyambira tidayamba sakasi mbozi magwetsa 500 kwacha imodzi koma panopo sakasi dayikwesa kutengera ngasi dali ngati ana panopo takula ndipo panopo sakasi ni 1000 kwacha.
Anduna zamalimidwa kuti tizidya za magulu 6 za zipatso za masamba ndeifeyo kuonena kuti zipatso tisamavutikire chifukwa chake tidasankha ulimi wa ntochi kuti kunyumba kwathu ku aliyense zitipanga pano tizipanga ndiye panopo wina aliyense payekha payekha kunyumba kwakeko munda wa ntochi ali nawo chimene aphindula ku ntochi zimenezi ndapeza musakasi zokwanira 50 kuti pano ndikamba pano ndini munda natsegula munda wanga wanga. Ntalowa kuno ku kilabu nakafotokozera abambo kuti abambo duku tisachedwe kuti zinthu zabwino kuli phindu ndana ndifunsa kumene kukulishana nawo zakuti akuli ntochi koma ntochi zimenezo nipindo kwa basi kwa lipa kumpatu kwa nitaka ni munda watu tizadu kuganazo. Ndaba ambo sana vuta utaha shabu nenuko za munda. Natanzi za nuko za munda, nadi nga saka simunu, datsegulu. Kwa maso siti na imile po mwebu, kufuna so segule so wina munda, tizipi tiza uzara ntochi, mapanopa tinitwe zoka na fukiti. Kwa maso jina, tapusila kulima kwa ulimuama kono wa ntochi. Kari siti mazio ulintochi ama lima branchi. Kari likamalima ntochi, magolo hata kamalima, kapa ndolimozi. Kama kala ntochi zambili mbili. This is my chita bwini. Amata mwe ya evangeli kutipa soo bangiri. Anatuzo kutipa pandwilose. Pazipezeka ntoji zogwa ni razi tatu. Nde jifuja wuna odi ntoji zimuzuna zili ni tanzi. Jifuja zima ya bwino. Nuzo chie baba pandu.
Alelo makolo watu. Amate kuli mandritu. Kuhindi kuli kuro. Makara vintoji umakumonu ura. Osa jwa pindoraki. Panu wako. Ulimoma kono. Ukuziwa pindoraki. Pantoji reona ukinyo nje nchera. Uruchocha, ukuidula dula, ukaita utari, mbaje nje, ukuundaundi. Diva nopo, rafuzira zambiri. Zagurifa atu, kareru makolo atu, samba tego vama sumuso. Panosu, utuko wandira, tukona kutichidu kukuchatu, tukupitili labi, kutipogona, inetele ugugu. Ndeje kamati lesi, panu, ugona kamati lesi, tufocha uli mumakono. Dende rumutuo nyari la zedi, ibundi rumutuo kondwira. What is the madness? What is the best card? Take a carabanch. That was that if. Do you why in it? Umoroni, a sin Zareka, Ulimomak only want to watch you. Ruyade said to Ruvanga Pindu.
Motima Pindu and a mini tapes up in Makumatum. No did not good sapo, bear we untoji, no good sapo on 2040. Anna Masaga, Samene was at ease the past 4 years, Kuma Masaga, Singatin Bill, no good sapo. Omas of Pinduli and also Negal, many talipesa, no nakuti. Tapuzira kukhala paguru azibambu ndazimai pamene kali chinali chinthu chomvuta kuti munthu ukapezeke paguru pamene ali pamene popo simamuna wako kapena mkazi wako kompanopo tinatsoka kwanitsa zinthu ngati zimenezo
abwino mena ona paguru limeneli monga memukona munthu muli ana masakasi ine kwa ine ndapindwa apo fada peza masakasi ya meti matani timagawana komaso masakasi ena meta tani tagulisapo ndagusa masakasi okwana 50 abena gulisapo mabeso tipindwa suti ameza pompa Fungudali yese mulimali yese minali nkabu yemenei. Akwanira yese azaleba yeka mtuoji. Fungudali na kupindo kwa guruma kako sena kono kuti mtu huu azaleba yeka. Fungudali kwa yeka. Uko za mango banga muna kuzanguda. Ababa ni muna nidogo mikungo yuwi ili ndirani ndigulisa. Weba za kuguma mpeza kuti muna mkambanega yeba guru. Weba mtu niti vuto kunyumba. Kuma kwa kakudu mtuoji ya kwa yisho lina yeba kwa kumpago na lima weka. Kuma kuzwa muna kudula kuta antanzi yeba vuto melibari. Liba kumpompana.
Alimi. Tine tigwisa nchito langizwa malimi dama kono. Kwa titukule zikulatu.